Hello friends, I'm Gopinath, a photographer. I'm experienced more than 30 years in this industry. The video is about, I had a very bad experience in a marriage function which I attended 2 days ago. I was using this Canon 5D Mark II camera and with a 24-105 lens. I was surprised that I got a message telling that error 01. Communications between the camera and the lens is faulty. Clean the lens contacts. Oh, I have to clean the lens. I mean the lens contact. Usually we used to clean all lenses very often. So I took a cloth to clean the contacts and put it again. Now the same problem arises. After taking the shot, same error. What went wrong? Either the camera or the lens? I want to confirm that. Only the communication between the lens and camera is gone, but the camera is working fine with all the shutter speeds. Only when I fix the lens over the camera, it gives a big noise, that jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij As soon as I take a shot, I get an error message. If I have any other lenses, if I would have taken this 50mm, I would have managed. The function was supposed to start in few minutes. I don't know what to do. Suddenly I got an idea. I switch off the camera, take the lens out. I took a insulation tape or any tape you have, you do with that. Take a piece like this and I put it over the golden dots and fix the lens. Now you switch it on. Yeah, it shows the lens is zero. Let's see how it works. Yeah, it works fine. Only thing is the aperture it works is, it shows you a zero, but it works for 4 because the lens opening is 4. After that I started mounting the flash. Focus is not working and aperture is working on 4. So I have to control the light for 4. So I took the flash, bounced on the ceiling. Yeah, this is fine. It's working. If you get error 01, don't worry. Just take a cellophane tape, put it on the lens over here. Okay, the contact will be lost. So don't worry. Your lens autofocus has become a manual lens. We start clicking with the shutter speed 250 for the flash and aperture we cannot set, this is 4. We have to control the light for that aperture. If you like this video, please subscribe my channel, see all the videos. Thank you very much.